Sakubingelela mbukele emakhaya kwesimanzonzo sikulethela indaba zamaskandi ehamba phambili nefika ngesikhathi. Siyathokoza futhi ukuthi unathi la kwesimanzonzo sikulethela khona indaba zamaskandi. Ngaphandle komusha esikhathi ake ngihlale kuzo indaba zamaskandi kuphathele zona. Izoqala izokuthi bahlukene phakathi nge-CD promo kanjoko. Emva kokuthi unjoko-ke ekhiphe i-CD promo kwi-CD ezophuma ekupheleni ka-October. Abantu abaningi bahlukene phakathi, abanye bathi cha lete enzo njoko is not. Bathi le-CD promo ijivaza isithunzi sakhe unjoko, bathi bengamele eveze kanje ehlubulile kanje nalo muntu wesifazane. Kodwa abantu abaningi-ke futhi nabanye bahlukene phakathi, njengoba abanye bethi ayikho into e-wrong leto eyenziwa unjoko ngoba vele yinto esiyenzeka. Bathi ngisho kuma-TV nasey'torini esiyibukayo abantu bavele benze leyo nto leyo, bathi asikho isimanga sete yenzekile. Basethi futhi ney'ngoma zo-hip hop nakokwaito siyayibuka bayazenza leziya zinto, bathi kodwa azange siye ey'nkundleni zokuxhumana sikhale kanje. Basebethi lete enzo unjoko bayethanda bona ngathi futhi ingaqhubeka. Ngabe wena kuthini-ke umbuke lapha emakhaya uvo lwakho, njengoba nomunye umculi wamaskandi la umgqilazi wedixa uthe lete enzo unjoko ukubulala umaskandi, bathi lento yena akayazi ukuthi umuntu avele esibukise nje umkhuba kanje. Kusenjalo-ke unjoko ubesebhala ukuthi uyaxolisa ngevidiyo ekhombise ezinye izinto abantu abangihambelani nazo, wasethi uyaxolisa kakhulu ngento evelile. Ngabe kuthini-ke umbono wakho lapho emakhaya mbukele? Ngabe leto eyenziwe unjoko yinto e-right, noma nawe kule group ethi leto eyenziwe unjoko ukuyidicilela isithunzi siphansi nje? Ake hlangane ezansi-ke size umbono wakho
ezinyeoaeshelangemali
ndabe nguphathele zona ezokuthi emva kokuthi ojezi elikhulu noma abafana bamgqumeni bethunyamalala kancane emculweni amaskani sebevukile-ke, washo ujezi elikhulu ukuthi khona ingoma azoyikhipha no-Big Zulu no-Friends. Wasethi le ngoma le izoba ingoma i-hip hop. Wasethi abantu abalindele likhulu njengoba ezobakhombisa ukuthi ngempela uyiciko ngempela. Akuyibuke-ke le vidiyo encane ngotholele yona ekunye zokuxhumana ekhombisa ngokusobala ukuthi ngempela ujezi elikhulu sengivala ngivala kanje ezokuthi uPatrick Mfowethu uyakhumbuleka enyangeni endlulu kuye watrenda usephamisileke wathi ungamahlebezi engamanga lento lokuthi uzokhipha i-albhamu. Wasethi yena okwamanje usabhizi nevivinyo njengoba enza umetric. Wasethi kodwa uzosazisa uma ukuthi usekhipha i-albhamu. Wasethi khona ipheji Facebook eligqugqumezela noma elikhipha iy'ndaba engelona iqiniso. Wasethi yena usamile ukuthi ayikho i-albhamu ezophuma kulo nyaka lo. Akumlaleleke la uPatrick Mfowethu echazela ababukeli emakhaya.
Mfowethu futhi lento ukuthi uPatrick uzokhipha i-albhamu ngo-December, thina asiyazi loo nto leyo. Ngo-December into ezaphuma kungaba isinitrepa ukuthi uPatrick uthembe Mfowethu ukubhala okwazi ukuhlamba yiphi. Kodwa ngamanje kuba ngathi uzokhumisa i-trend le ndaba i-albhamu thina asiyazi. Nokuthi isihloko lesi kuthiwa yinhloko yomsakazi.
Oh, 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 oh